Bujumbura. Hallelujah. Yesu n'umwami araganje. Ibihe by'ubugingo bihe byose araganje. Mu mitima yacu, mu gihugu cyacu, ishengero. Hallelujah. No kuri mugoroba araganje. No mu mutima wawe araganje. Ukawutabyizera gutyo. Sakana kugira ibintu mugoroba wo kutizera. Hallelujah. Reka tubanane tuhimbaza tutazi Imana. Turiteguye. Turiteguye. Siriko namubariza. Turiteguye.